Oh, hello beautiful people. Rangi ora kazi nda hinge shinya kupenda like kuri page ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Urachikari chari kuri Sky Media Burundi ni wachari kumena materi wanyu ma dublu aka double TV behind camera muri kumena amigo pictures. Nk'ibisanzwe muri kino kiganiro na mahari jenyene. Uno munsi twagiye gutembera mu site aho turi kumwe n'umuntu Rasta asanzwe niyita na Rasta mugabo tugiye kuganira rimwe bibiri yatubwire nyene aba makuru yameze ambamu yaje.
Yeah, je mambo fresh sana muze wa.
Muze neza.
Ewa, je meze neza cyane nibo.
Menga ibintu by'ibyishimo gusa n'ivyo wawe bro.
Yo, ndo murasta wa mahoro na nkunda mahoro aho ndi hose man. Yego.
Mwe ndo murasta.
Yeah. Yego, kabisa.
Akazira bakitwa.
Ewa, na je nkuko bisanzwe bantu n'ivyo Imana Santiago Jean Baptiste Mr. Bogart said for Kanda ne berasta man. Yeah.
Aina ma ke ya gusa.
Yeah, kabisa.
Ngusa nk'umuntu menga wayigeze kuba urahantu umugujya mu bintu by'amasidiyo guti cyangwa urakunda kuryohera abantu
oya je nkunda kuryohera abantu mu bisanzwe kukubera je ndi umuntu w'umurasta nanje aho nciye ndarapura mani kukubera nanje usanzwe mbona kuntu nanje nteye mani yego
okay ni rasta hagiye rasta kugira ngo wiyumvire kwitwa kwitwa rasta byaje gute
ya jewe je mu bisanzwe kugira ni yumvire kwitwa rasta mani kukubera je nasanzwe mbana n'abarasta mani nyene mu mitana agiye ndacamwo ebana amabarasta nkarababona imico yabo nkabona yuko imico yabo ari myiza cyane gose
umuco wakuryoheye ubwo ati ndi ndubona ko ndumurasta
ni kuvuga umuco wanjye wewe kirasta cyane wa mbere no gukunda abandi nkuko nanje nikunda nico kintu ca mbere naciye mbona yuko umengo ni fresh kwanje ku mutima ucurinjira gose kandi naco kica kinyohera kica cyane gose ni marasta kubera mbonye rasta je nca ndyoherwa mutima urahaguruka gose
ikintu kiranga rasta ugiye ni dread
Rasta mani arangwa n'amahoro akarangwa n'urukundo nta bintu bya stress
ushatse uvuga ati urukundo ni hari inkundo zingahe zibiri ushatse uvuga urukundo
no kuvuga urukundo rwa mbere umuntu ategerezwa gukurikirana cyane imbere na mbere no gukunda abandi no gukunda Imana tu nta bindi byaruru
Hagiye rasta igihugu cy'u Burundi gifise intara zingahe
igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi umengo gifise mengo 18 kabisa kukubera
mene kumengo urakekeranya cyangwa ukunda abantu b'igihugu wapi
mu bisanzwe j'igihugu igihugu cyambyaye nico nkunda cyane gose nico cyambyaye kukubera ndagikundira ababyeyi bacu kukubera bari bameze neza banyigishije u Burundi yuko bumeze neza ama bakanyigisha yuko ntegerezwa gukunda abantu ama nshanja mu rukundo rwa rastamani
ariko rastama abantu batari barasta ibintu bakora ukabona ko bikumenga birakugena n'ibi
mu bisanzwe je nk'ubu mpereye nk'uko nkaraba nk'aho mperereye nkaca mpera ngaha nkaca ndaba nk'ubu nk'umuntu ariko arakora utuntu twiwe mu bisanzwe mbona nca mbona umengo baramwiruce ko nkabona nk'umuntu w'ipikipiki nguyo bamukubise hasi benshi barakunda kugira ingorane ngaha nkaca numva ndababaye cyane birambabaza cyane kandi ariko ararondera ubuzima mana
hagiye asanzwe usanzwe ukora
jewe je musanzwe nk'uko bisanzwe jewe nsanzwe nkora akazi kanje ka misi yose je ndi umukwafere
ariko ngo bakwafere ngo bakunda n'inkumi cyane bro
mu bisanzwe inkumi ziragukunda nawe utara by'ukuntu witwara zo gutirimusa mu garasta mani suko oya turazikunda tukagiraho tugarukiriza
ajye afite umugore
je ndafite umugore nkaba mfite n'abana babiri umwana wa mbere bakaba bamwita Nesta uyundi nawe akaba bamwita Neska n'umukobwa
arasta mani ko hajye umunsi wa mbere ujya gutereta byagenze
jewe je kuko ntibyangoye cyane kukubera nayo nsanzwe ntembera nkajabuka hirya no hino mu bisanzwe gutereta je nabibona nk'ibisanzwe kubera nuwo nterese ntiyanka kuko nari nsanzwe ndi rasta mani kukubera
nta munsi umwe rigera gutera ido
abademu oya gusa nk'umudemu yoba yaraneye inoma ubwa mbere ariko sinari bwabe rasta mani gusa n'umudemu yigeze kunsaba ibihumbi 30 ansabye 30,000 z'akantu agira akore nanje mba nta n'ikingoro na kimwe mfise ebana bica bisaba yuko nikora ku kantu ko muhira ku bavyeyi nca ndakiba ndagatwara ico gihe naca rumve ngo ni no mama I'm going to go to the house.
Yeah. Rasta man, ikintu cyagukundishije Rasta. Aka harya mu inyama ni ifiwe kwitamini.
Oya ntegerezwa guhita mu magafi kukubera mu bisanzwe twebwe ntitwemerewe kurya inyama. Oya
inyama no sikiri.
Oya sikiribwa kukubera kiboneka hamenetse amaraso.
Nende Rasta, ntuzenya ifi. Ntabwizi gute
watamara. Oya mu bisanzwe ifi, ifi gituma tuzibandanya ka Rasta benshi cyane. Kukubera urabona niyo ziba. Mu bisanzwe twebwe mu bintu tubana dutegerezwa gukundana. Nukuvuga rero dukontoro ifi tukaraba mu mazi ziba natwe tukaca turaba twebwe abantu. Bagukorokereje mu mazi nkuba ati nawe genda mu bane yuko bidashobora gukunda yuko mwobana. Nukuvuga utwo nitwo tuboga tuca dukunda gose natwe. Ukubera nawe iyo utwawe mu mazi nayo bashapu kukurya imbere y'ige. Mico. Nukuvuga kandi cansanga no mu myemerere y'ikirasta birimwo incansanga nibyo kandi niyo no perereza ncansanga nyene tudakwiye guhohotera ibyo bintu kukubera turabana hariho ibiduha umwavu hariho ibidukiriza abana nk'ubu nkingi ikagaha amata umwana ugacusanga yamaze kuva mu ntuze muri bya bindi bwa bugwara ucusanguzi bumwe bwa kwashi urumva ngaha ibigufashe ikaguha umwavu karonka ibiharaga ushobora gufungura sasa rero nico gikorwa rero imana yari yayiteguriye nayo yokora ntiyari yayiteguriye yuko twoca tuyifungura.
Okay Arasaman usa nkaho umenga ndashaka kuvuga ko ari abahari muri kamera kubera ko ariko adukurikirana bari hariya kavugura abahari muri kamera. Okay Rasta ariko bisa nkaho umenga uri n'umuntu uvuga ati ngo wavukanye ubumuga uriko muri societe bona bagufata
jewe je mu bisanzwe vraiment je se navukanye ubumuga uka ubumuga bwanje ndabufasha ubu kubera
yagize gute
jewe je mu bisanzwe nakubwiye kukubera nanye nsanzwe nibera ibucumbura mane kuba mbaye ibujumbura arafu rero je haranjohera cyane ndaheba ahomvuka mugabo maze kwaheba haragera igenzo ura kushaka kujya mu South Africa eba nahama inje gusezera abavyeyi burya baciye banterera grenade muhira basi rero bica birahagararira ngaho nyene eba ni meshapo wa kabisa.
Okay, uravyo kurera abantu bari umeze kera n'ukuntu abantu bakwakira ubona itandukanye rihe.
Ubu
abantu kwa bakora abacyagiye gikomeye n'ubu barameze.
Sha ubu umusanzwe ubu ukabisa n'ubu je nibaza yuko uko narindi kera n'ubu ujembo na ahubwo naradugije intuzenyera ni cewe kukubera iki kuko nivyo nari mfite kera ubu sivyo mfise. Kuko urumva yuko ubu namaze kwinjira mu yindi game nifitiye umugore nifitiye n'abantu ubu ifaranga ndarirose rica rikora mu bibondo n'umubyeyi.
Ariko birashobora gushika nyine ukagira stress.
Jewe birashobora gushika nk'uko wanteye stress nyine bizikanyinjira ariko mugabo gusa ntibishobora gukunda yuko zishobora kumara mu mwanya muremure.
Ikintu iyo ufite stress wihutira gukora ni iki?
Je mu bisanzwe nk'ikintu iyo numvishije stress cyane ikintu nca nihutira jewe gusaba Imana yo binkuramwo gusa nca nsenga Imana aho nyine biba bivuyemo tiyari
Muresto, we don't have a Rasta.
Kuko urashobora kuba uri umuntu afite dread ukagenda ukidarura mu kabaru ugatera ingumi hari uyundi umuteri yindi ngo je rasta no kuvuga rero ngaho cenca ndakwita Babiloni Babiloni tena international yoro kabisa
okay rasta umureka bati numuntu atera inkuru cyane ariko usanzwe ufise ni impano hajye impano wizimwe ni iyi
jewe je mfite impano nyinshi kubera je nakoreye mu bintu byinshi mu bisanzwe akakazi kwa fer mu bisanzwe siko nari narakoreye cyane gose oya je mu bisanzwe nafise fise impapuro zishika kuri zitatu z'imicindo fise mekanike fise kromberi fite na ntuzenyera na ibintu nyene byo kubaza ibintu by'intebe gutyo ariko icyanyoroheye gusa ku mwana iho cyo naciye mbona yuko umengo ni original wanje mu mutima
ubona kingano uza turahura n'utudemo ntireka nigire ku
oya nashatse ikintu kinyorohereza kukubera ucubibona ku buntu ngendana ubumuga kuko ubu nta rugi noterura ngo ngiye ko kurusugira urumva cyangwa ngo nterure ngo intuzenya kubona rero urumva cyane yumva mu makazi kubu kwa feri koko kanyorohereza shobora kuzokarambiramwo haronka ubuzima bwiza ntiriwe ndiruka cyane gose
hajya bakorasta hagati ya mama cyangwa isheri n'ikihe kizi imbere
hagati ya mama wanje na sheri wanje mu bisanzwe jewe jewe haratangura hakaza umugore wanje umugore wanje igituma caza kuko ibyo narigeze kubibaza meri wanje arambwira ndamubwiye meri wanje ati none meri wanje ati wewe ati wewe n'umugore wiwanje ko mu buzima bwanje numva umengo hako wewe wopfa hopfuma hapfa umugore wanje yambwiye ati ntibikunda mwana wanje narakubyaye ndagushiraho kugira ngo uzotore umugore ati ni ukuvuga rero wewe imbere na mbere y'igihe kunda umugore wawe cyane mugabo nanje ntuzonyibagire icyo nicyo yasize ambwiye
mbaha we kubwa kuba kubwa ibyo bibaye hatangura umugore
ubu hatangura umugore kuko mu bisanzwe uravye nabe umugore umugore muri kumwe biroroshe cyane we kukwicura umugabo wiwe biroroshe cyane kuko ashobora kugukoresha utuntu twishe atani ibyuzi bisaba rero yuko mukunda cyane nawe abibone yuko akunzwe kugira ngo ntihagire akandi kantu kamwubakira ngo aze ngo aca gushira mu ntuze mu bibazo
harya umwami uzi yatwaye yagize kuba atwaye Burundi ni
umwami abantu uzenyera abantu rero ushatsi bose nsanzwe ndabazi tukamenya n'aba bantu uzenyera ba ntidendereza
kumenga igihugu cy'u Burundi wagikurikirane cyane
oya igihugu cy'u Burundi ntegerezwa kugikurikirana n'amani kukubera nicyo navukiyemo sinakubwiye yuko jewe niyo nojabuka iminota ibiri mba ngaruse ngaha mu Burundi kukubera tubukunda cyane rwose
ikintu cya mbere ukundira Burundi ni iki
ikintu cya mbere nkundira Burundi burya Burundi burimo amahoro kukubera ahantu ugiye uratembera ugashika iyo ushaka mugaha ahandi ntibikunda kukubera nkanje ndamaze gutembera mu Rwanda mugabo nta cizere nahahaye cyane kukubera uko utembereye umuntu arakwiyumvira akakubaza utuntu twinshi kandi utuntu twari dukwiye no kubazwa
rasta man musiko tumwe n'umurasta hagira ukunda nawe irege
je ndakunda irege cyane
akaririmbo kakirege ukunda kumviza cyane naka
ni ukuvuga nk'akaririmbo kirege cyane rwose ndakunda kuryoherwa n'akaririmbo kirege ka Lucky Dube ka ding ding bana ding ding urumva ni ukuvuga ku karirimbo ka ding ding mu bisanzwe karangiyemo cyane kukubera akaririmbo gakundisha ababyeyi
none rasta ko wasanzwe banaririmba mu Cyongereza wasanzwe warize cyangwa urafite notion nyine mu
Cyongereza ko sinize ngo ngere kure gukansanarize ndagera mu wicenga mugabo nukuvuga incangende ndasobanuza nkumva ikintu n'ikindi yuko ari cyiza cyangwa ari kibi nkaca ndagifatira ngaho ubu nkawe ndashobora kukubaza numvishije irege nkumva imengo yaryoshe nkaca ndayitora mu mutwe hama nkayikuzanira ukayinsigurira nawe nkaca ndagenda ndayimenye yewe yeah
okay abwira biography cyari kigwa gitanga gishigisha ibiki
biography cyari kigwa gitanga impanuro mu bisanzwe mu bantu babikurikiranye
biography cyari kigwa gitanga impanuro
cyari kigwa gikunda gutanga impanuro cyane mu bantu mu bisanzwe mu bantu bakurikiye mu bintu by'inyigisho yacu
ama hanyuma education
mu bisanzwe education kuko vraiment je kwishure narabikurikira cyane gose ariko ibintu by'igifaransa navyo nyene byarancika gose mane kuko turiga ariko hariho icigwa usanga cagusize gose ugakurikirana ico wumva
cyo wumva cyane niki
je mu bisanzwe nkuko nakubwiye je narumva ikirundi cyane gose kukubera ikirundi nico navukiyemo ya nico kibi cyambere
ariko ikirundi ibundi niki
ibundi no kuvuga ni ntuzenyera ni kintu gifatisha umuriro bagishize kumbabura no kuvuga kica kiwacana n'ingoga
ariko nashakubwira akajambo kanyuma ariko arakurikira
yego ni ukuvuga jewe nk'uko bisanzwe je ndi umurasta wo ngahe muhinga nkunda amahoro kandi nkunda n'abantu ni ukuvuga jewe nkaba mbayeho kubw'imana no kubw'abantu ni ukuvuga rero ntegerezwa kuzobaho nkunda abandi nk'uko nanje nikunda jewe nyene ni ukuvuga imigenzo y'ikirundi nzoyemeza nongere ndayikurikirane ibindi bizoza ni urusaku iwanje urusaku nije ndagwanka rero nta murasta w'urusaku kabisa
nk'umurasta afise urusaku womyita gute
kuvuga
uyo
acaja muri umuntu uzenyera muri b'abarasta b'ababono kuko si ukuvuga ngo ntaba ari rasta aba ari rasta ariko aba ari rasta w'umubono ataratahura ngo ashike kure
reka tugushike imbere kuri kano kanya
numugize neza cyane
wakoze waduhaye kano kanya gukurikirana kino kiganiro mwari kumwe na materi wanyuma amadubulu aka dabot murabona ko n'umunsi twe twatembere kumwe n'umurasta ngaha twaganiriye ibintu bitatu nazi ko waryohewe ntibagere gutsenda like page ya Facebook na subscribe kuri YouTube nyuma ya kamera mwari kumwe na Migo Pictures kandi kanya ciao.